Your life will never be the same again. If you can listen to the message very attentively. So we believe in the Holy Spirit. There is a touch that's going to touch your heart and touch your soul. And your soul can go back free.
Jesu Christo, amen. Angimbonge kakhulu uNkulunkulu nami bathandekayo ongenzele umusa ukuthi ngibe khona kulo mshado wabantwana bakaNkulunkulu. Ngimbonga kakhulu kakhulu selokhu ngila nami ngibusisekile iNkosi uMsa imbusise wase Nazareth, amen. Sibongile kakhulu ngesami sincane kakhulu. Kulesikhashane esincane ngizocela ukuthi sifunde izwi likaNkulunkulu encwadini kaMathewu isahluko sika 5, sifunde uverse number 4, sifunde nencwadi ngokukaJohane isahluko sika 11, sifunde uverse number 35, bese siya